Nya kubahwa abashinga amateka banya kwa mwese mwitavye bikorwa rusange by'uwo munsi tugira amahoro n'iterambere mu Burundi. Ku izina cy'anyicore mukuru w'igihugu uyu munsi aturungitse ngaha ngo tumuseruke mu rusange nkuko mugize imisi mubibona mu ntumbero yo guha akanoveri ko rusange indongozi nkuru nkuru zirakwira intara zose uko 18 uyu munsi rero nje naramukwiye kuza ngaha mu gisagara mbwanaho naje ngaha mu gisagara nsanzwe nkurikirana ku munsi ku munsi iyubakwa gihe kibuga twemerenye cyo mukuru w'igihugu ko tuzocubaka mu mezi 8 ayo naka zurangira itariki 31 za rusama uyu mwaka tubukaje iminsi 45 ngo dutange icegeranyo cyangwa tuzatugize mbwa turabona ko mu minsi 45 tuzatugize ahashimishije nkuko umuhinga akurikirana ikibuga ku munsi ku munsi ariwe umuhanuzi adasanzwe umukuru w'igihugu ari ngaha abyemeze nibyo urugendo rwabaye rurerure hari byatugoye kubera iki kibanza cyari kigoye gusambura mugabo muri iyo minsi 45 turabemereye yuko iki kibuga kizwa gisa neza kuko ibya nkenerwa bigurirwa hanze byose byararishwe azigaye ko babitangura kubizana haba umusezero wo kwiruka ko mugabo umusezero ukina ku mpira w'amaguru turacyarindiriye umuhinga wa FIFA azoshika muri iyi minsi kugira ngo batubwire n'ijyari bazowuzana twege mu byo kubaka inyubako hajya imbere mu ndwi zibiri zutangushira ku intebe zizunguruka ikibuga abantu bazokwicarako hanyuma indatu banayadukora ibikoresho byose turabifise nka byose kadushima ko muzamuna duterera isima ko nikunda kutugora iyo iheze kugira indi vi Zambia cyangwa Dar es Salaam biratwara ukwezi cyangwa indwi zibiri zitatu rero duhamagarire amashira hamwe amwamwe yari yaraje mbuga no kwiyongera se bibi kwigwa nk'iki kandi beshi bararyohewe kuko barabonye yuko igitera imbere dushimire rero umwe wese mubitanze cyangwa imitiwere muzogaruke muri beza muragaruka ningabo z'igihugu nazo nyene sizikorera mu gisagara gusa murashaka kubwirana n'izindi zikamanuka zigaterera agacumu k'ubumwe n'abandi beshi amashira hamwe ni meshi amakaritie ni meshi amakomine ariho turashimira amakomine yose agize u Burundi yatereye miliyoni 500 agiye hamwe yose batereye miliyoni 500 twarashimye ni kuba cyiza cyashikwe n'abarundi bose tugashimira leta imaze kuduha imiliyadi 4 nayo nyene tuyishimire amashyira hamwe yandi yashyize ngaha baduha imiliyadi 3 ibyo rero bikaduha ingufu zo kubandanya no kunyarutsa ibikorwa kandi inyuma hose twifuza ko mu kwezi kumwe habatangwe kubona kuko ngira ngo twarasabye n'iminsi mikuru itariki imwe ko ashobora kuba hatazobibirori bimwe twasabye kugira ngo bihave batubuza kubaka umva kutugeza kugira n'ingoga parking zwari nziza istade no mwijoro gusha saa 5 ijoro izobikora mugaba inyuma mwese abanyagisagara murarosanu heza muzaba mutaramira ko ngaho sazo bahugaye nta muntu azokwinjira indani ngo azotera akajagari hazo bahariho bageze umutekano bakwiye umuntu wese azokunjira yahije kurabwa yuko atacyo yonona indani uzovuruga indani nawe azo bari ahantu bacha bamukeburira ajya hijya kugira ntabana yatera akajagaye n'unyo inzoga nyinshi azoronka tuzoshira bitanda bamujyame kizihezi atahe ntangorane nyinshi mugabo nagonda bizeze yuko iki kibazo kizaba ari cyiza abatirikiya bari mu kuza gutangwa gukora ibikorwa byo gusakara uruhande rw'imbere kuko twasanze tutobishobora twarumvikanye n'ishami rya Turikiya kuzoza gusakara ko nta nkingi bazosakaza bazosakaza ibyuma gushika ku metero 15 gira engineer ntiyambyene 17 kitagira inkingi urumva bisaba ubuhinga bwa none mugabizo bayifatwa na ziya nkingi mubona shasha ziko turaduza hariya twagomba ari tubashimire umwe wese yiyumve ibikorwa rusange ni misi yose kwa gatandatu muzakwiye mubwira ga sport urumva mu makarti muza birafasha no mu magara turetse kuza gukora gusa waje uriruka ugakora imita 30-50 isaha hamagacu subira inyuma wiruka biragira icyo bihinduye mu magara twashimire dushimire igisaha cya Bujumbura kumusi kumusi kiturungikira abantu ijana bakuri ko rusange kumusi kumusi ubikorwa rusange birihuta byo gukura ubucafu ngaha murabona ko ibiti byose bigomba biheza akazi imbaho zo zigomba ziheza akazi dukeneye gukora parking n'ingoga turasaba rero yuko abantu baza kudufasha kugira ngo ubwo bucafunyirwe guhera amamashini atangure kuzunguruka hose amakanivo bayubake amaparkingi batangure kuyamenaja kugira ngo hazobara ahantu yiteka umwe wese azokwiyumva mu gisagara yuko n'igisagara cha Bujumbura cyahindutse uyu numugwa mukuru wa politi w'ubutunzi mugati turakeneye kuba mwiza gusumba heshi akaba heza rero iki giheze hariya mu ngagara nabo bari baritegura kubera niho zoshira ikibuga cyiza cha basketi volley ibyo ndivuga kubitana ingumo sinzi ibyo ari byo nabo nyine bazoroswa ikibuga cyiza biri mu mugama nyinshi mukuru w'igihugu yaravuze ati aho kuwushira mu irohero ni mugabanganye ngagara rero hajya kuri sesinga tuzaza tugenda tubomore urabona ko hariya twabirukanye tuhashira akantu keza kiteka namwe muvuge muti turi mu gisagara cyakira abashitsi imana ibahezagiye
amen.